mpira wasi kulita bota stati ya wae ah noka janyena baba ato mtu kwa kuli mama kesi aya shumla shumla wala leo jaya matoka
watu wei
kama kushara kama kushara uvwe mune cheju
mpira goka gira gira gira
gira gira
Don't complain. Get them. No complaining.